pensile tu li menuga. My wifey, you my everything. You the one that I need. Siku achi, manu nani pa faraja. Baby, oh, mi amor. Habiro terimos, te amo. Nisiondoke kwako. Nikiwa kwenye giza sitaji mshumaa.